mvuge ikiri ku mutima.
Ugivuge kwande.
Okay, hama jeng cyo mvuga.
Uvugiki.
Nico mvuga ugo. Shaka gushika kuki, ico shaka gushika ko nakindi. Franje no naragukunze.
Wagize iki?
Naragukunze.
Ewaka. Iki nsubiriramo gusa kinine tsanze vya matu. Wagize iki?
Inkunda ziratandukanye. Mugaje nanje. Shaka true love. Shaka true love.
Kwande.
For you.
Bari byukuri. Iki nico cyabatanye na wewe. Na ubwize ukuri. Iyo umuntu atumye inka kuvoma amazi yo kunywa agatuma inka ishora kutayazana kubera amahembe. Ariko yisabye amatika yaguha. Kindi nato. Bavuga ngo nta gutuma imbwa kurahura. Bakubeshe rero. Iwanje ntikwita. Sawa? Ai ni hamwe ndakubashe nayo kuguha nk'amakofe nk'atanu. Hamukava ukagenda kandi wakuyamira ukagenda. Kone zawe rero ndabona ume ngo kwisohokera ukagenda. Hakiri mu maguru masha. Aha wazungurutse nyine urazunguruka guci wasanze umusumbyi kibasi muri make. Gusa umuteranya eh yari kumwe n'utudemo kunuku nuku ibiyeri nabinywe ibiyeri bimwe abafise amahera utayafise ntabyanga.
So mama Samuela cyanabwira cyo. Urukundo niro raba ngo niro rabibiro niro n'ubuvyuwe.
Akwa mu please. Urumva nyumva ndimbere. So kampe.
Eh buke. Ukunzwe Hernan babonye ibintu bibaye. Buke.
Yo, mtara nigwa.
Yo, Mr. Fresh
AlvinGucci. Yo, msaza, jena imva nyimodoka yanje muhira ariko ebana iracyafuye sana. Muga mfisa makuru yuko ebana wo siga yuko ra hantu boja imiduga kaka. Wo ndangira aho hantu ndugu yangu. Ni hehe papa.
Hashike wosha iri kuri station kubiri.
Ego
papa. Eba kuri kunango ya ruguru nibaze nze ko ndizana ushize kigamba ya gipolisi mwanango. Ubushitse dushe service za bien. Mina tota furai kaka.
Kaka ni sawa.
My brother Eba Jenny Fresh ndashimimana. Eba
half car wash.
Eba ni moto kawa tugira new. Nikimya abanya rero. Twa dukora ku buryo bwa kijambere. Wo guma mu muduga wawe. Hama tuka tuzakoza umuduga wowe uri ndani.
Navyo kuri ndasohoka apa.
Ah kaka, ni twigera turi kugura duzi ibiyo byawe tu. Sembe kaka, tanda rawo ni twigera turi. Kodoka tumaze kuyoza neza, cyaduhanagura rero ibiyo amazi. Gumana natwe twigera tunanika. Baje yo kugira imodoka yawe fresh, cyadukoresha smoonies idufasha kuba amapine yawe aguma ameze neza kandi aguma akomeye kandi aguma yagayaga. Nkarandri promote umutananiga. Profisi machine idufasha gukoza ayo matara hama imodoka yawe ukayitora ifite itara rimeze fresh. Turafise kandi n'icyuma kidufasha guhindura irangi ku modoka mu gihe irangi ry'umuduga wawe riba ryashaje.
Sasa Landry
yo
be hano none igiciro nanga
koza umuduga n'amafaranga ibihumbi 10
aya na mafaranga
yo koza umuduga
yego urabanaga kantu mwene wacu ufate na gafana
muri hafi company na mafaranga dusaba murakoze cyane gose boss hafi ke wash
itigera tunani.
Hello, bakunzi ba Elden Baby, muraho meze fresh na njomba meze fresh. So uyu munsi ngira murabona honge murabona location ndiko murayibona hama jina icanzanye ngira mwarayibonye icanzanye nuko hari ibintu nari maze iminsi mbona bica mu social media jinanje ndavuga ati icyo kintu nari consiga none cyo ko gucamo amagara cameraman ndabwira ati tugende nikora akazi. Okay, hama nkuko nevuga nabwira ko nje kuraba umama araho maze iminsi mubona ya wena usubundi gira maze kumubona mu nyuma. Okay, hama nkicyo nkivuga navuga ko narinje guserura ikiri ku mutima. Okay, cameraman, let's go. Okay, bakunzwe Elnan baby, bakunzwe Elnan murabona, murabona. Okay. Okay, murabona location ndiko, ha? Murahabona. Hama, okay. Murabona. Yes. Angiye kuraba ndi murabona mu ntugiye kuvungura. Katurahara. Katurahara, cameraman turahara. Tabenyeza. Yes, sir. Bakunzwe Elnan, murabona aho ndi. Nkanje kuraba wa mu mazimisi wa mbona ma social media. Okay, katurabe. Odi odi. Star. Yes, bakunzwe Elnan baby, murabona aho ndamaze gushika ni kumu nukumuntu mazimisi wana ndi. Ina so ndi ni Mama Samuela, okay, kashkenda buramutsa. Nsaba. Zigi kyanindo. Zigi nindo gote. Wapi mama, wapi kwe. Nsaba no. Ames fresh.
Tashim.
Ah, ansa. Eh, okay. Ha manone. Gwara mugato none ama none waramutse gute wirewe gute.
Esh. Bya gucanze kwi.
Bya chance.
Ndashimimana
kusoto bikoze. Ah, anisa, no, anisa. Hama, okay, hama, ndaku, hama, bakunzwe L9, gira ngahiwa na honari, aho ndi, ndi kuwa wita Mama Samuela, tugira tumwaze, ibijanye n'ubuzima bwiwe, nicakora, okay, hama, Mama Samuela, ndaku wadze, none, Mama Samuela ni, ndi kubata mozi, abahe, yavutse gya.
Anavukiye ni mu mahadzi hama mva mu Burundi
okay kandi amatwa sumira ngo uburi mukinyi wa mafilm nivyo
egare kutankurikirana iyo unkurikirana ntiwaye kumbwira ko amatwi agusumira no bandi umukinyi wa film
I just ndabizi mama just ndabizi kandi sinurusaku uvuga ko uburi mukinyi wa mafilm ndakubesha.
Okay, kuba ndumukinyi wa filime, none we kuva gari ushora kuba uri mu journaliste kwanza. Wewe.
Jewe.
Ibuga ndakubwiza ko urubigiro rahindukiye. None nka wewe kuva gari. Ndakubuza imbona hiyo na hari yabakubwira ngo kunuhunuko ariko uyu munsi ati ngombwa nje kuzukira Samuela. Urumva uyu munsi nije uhereye kubumenyesha makuru.
Bon, just wangwa ndumenyesha makuru ariko tugende zarashitse nye no gupambana munarondera hose.
Okay, ni byiza
n'umuntu kandi asante sana ku bunyakiri. Hama n'indi nkuru mazimisi mbona ari bijyana mazimisi mbona ama social media kandi numva hari n'amakuru mazimisi numva ko wari urwaye ibyo bari byo.
Yego, nayo mazimisi ngwaye.
Ah, none gucera none kuvaho urwariye gucera jikukura.
Gucci.
Asubwa ngo harawa amaze kubafata ifoto umwe na guci gusa naguma mbona ibiganiro bigumezunguruka ku social media mara mbona ngo araho nabona guca baje kumuvumbura ahandi mbona ngo aje kugusaba urukundo ya.
Okay, guci ntiyaje kunda.
What? Guci ntiyaje kukura? Nibyo byagenze gute?
Nuko nawe yaragwaye.
Bakunzwe L9 murumvise ati Gucci yaragwaye ariko ikintu he bujya n'abantu bari hesha abasha. Bakunzwe L9 Gucci nawe bavuga ngo yaragwaye ariko nico ndavuga cyo guci haraho nigeze kumubona
namba ariho wigeze kumubona guci gusamaza imisa gwaye guci twagwariye rimwe
twagwariye rimwe none hama ngamubona akumwe ndakubwabira
abakobwa babiri usanga arabo bagiye kumusuhuza
Ekashe bamusuza bafata ibiye.
Nena gutiye kanwe biye.
Hewe. Yari kwafata ibiyeri.
Okay, ibyo nakamuraba kuko je guci sindamwinjira mu buzima bwiwe. Gusa ico nzi gusa nuko yaragwaye.
Ariko ico novuga cyo guci suko yaragwaye. No. None yaba yaragwaye, yaba ari muhira. Yabari muhira canke
amafoto yemeza ko guci wowe waramubonye
amafoto bandi bafemwe cyane usubuga ndafise amafoto ariko ndamuciye ko ndamubona
aha aba ni byiza gusa ntaco bintwaye kuri jewe
ntaco bigutwaye okay muga bon hama akatuve muri byo bintu okay hama nico ndavuga Ego guci yaragwaye ariko from a guci ico ndambwiracu je kindi kintu ngomba kuvuga je ndavuga ko guci hajya gucanya ndavuga ko yakwe scrock
nenda kubaze byukuri nice ngira wasaze leitu none kunye scrock wabonye ndu umwana w'ubwenge bubiri canke ndu umuntu nkuze
oya tubwijeje ukuri guca hajya ndaguma mbona akubwira ko gukunda ibikini bikijyajya vuma na ajya guci hajya niya gukunda
binjyahe
suvuga ngo binjyahe je vuga ibyo mbona guca hajya arakubesha hajya ashaka basi urumva yashaka gu profit ama agu profit mu byi mbari byajya mu bagira gute ama acegira nuko novuga je muganje je wicu labwira cho di ready Jenya madumisi mbona akubwira ko wagukunda nini mugacanje da wati aba jeye mujama kweri imujama wapi sino byihanganira jeye bu aba nyamamvu da cene numako namugenzanje da wati cameraman tugende mvuge ikiri ku mutima
ugivuge kwande
bon okay ama jeng cyo mvuga Nicho ndavuga uko shaka gushika kuki ico shaka gushika ko nakindi nari ndabizi ko ofise wo mwubakanye ibiki me ahanje je ndaguma mbona ukuno gumukina vrama icambere nambere uractinga neza okay icambere uractinga neza kandi urabishoboye nda hama ikindi naco fronje nuko na naragukunze
wagize iki
naragukunze
elaka iki nsubiriramo gusa kinine tsanze vya matu wagize iki
cyo vuma naragukunze
aha majambo yose wavuze ahagaze ku rukundo rufatiye kuki wankunze gute ku inkundo ari zibiri zitatu zine zitanu bitandukanye wankundiye iki wankunze muri filime canke wankunze simbona urukundo wankunze
okay jevrema ego abantu barakunda kandi inkundo ziratandukanye muga jenanje shaka true love
kwande
for you
bari byukuri iki nicyo cyabazanye na wewe ndakubwiza ukuri iyo umuntu atumye inka kuvoma amazi yo kunywa agatuma inka ishobora kutayazana kubera amahembe ariko yisabye amatika yaguha kindi nato bavuga ngo nta gutuma imbwa kurahura bakubeshe rero iwanje ntikwita sawa ahai ni hamwe ndakubashe nari kuguha nk'amakofe nk'atanu hamukava ukagenda kandi wakuyamira ukagenda kone zawe rero ndabona umwe ngo wakwisohokera ukagenda hakiri mu maguru masha aha wazungurutse nyine urazunguruka guci wasanze umusumbyi kibasi muri make gusa umuteranya yakumwe n'utudemo uku n'uku ibiyeri nabimwe ibiyeri bimwe abafise amahera utayafise ntabyanga babiguha kuri gusa Namazi uvoma ku ibombo. Kwa tarifa yako. Banyita Samwera. Uzobaza. Singendana n'uwari we wese.
So please. Ego ambiye byinshi ariko je nanje fa n'ukuri. So please accept me. Je from andi tayari.
Nakubwiye ntusure kumbwira amajambo. Ngo aya maboko kubera serum ariko ndaguha makofe bro. Ntunanira upima ibiro bingahe kubyoza kunanira. Bari yakuzanye na kamera byose ndabimena. Ndabasabye mu mico. Chanke naho je na gukoraho ngambise byeshi barakunsohorera. Se benshi baragusohora.
Ariko nico no vugacho. Ego uvuga ko
vuga ibindi tureke ibyo kumbwira ngo kunzanira iki n'ikini.
Ego
vuga ibindi ibyo bikure muri wewe.
Ego uvuga ngo se ibiro bikeye. Ego kandi urangaye. Ariko
hajya bahora bakuvuga uko bakuvuga kweri nzanze niyo mpamvu bajya bademo bahora bagukomora urumva warihweje bajya bose barabavuga ko atabyishoboye warihweje ati kwa Samwera nzoca ndakubishobora ariko bana yanje emwe ariko ndakubaze by'ukuri ni nk'umuntu yakweretse ngano ne bari nkawe n'ukuri naho twoshwa nahari ko ibintu bankoze frere ntiwaruzi nahomba ni rya mbere umbonye amaso ku yandi hama ngo warankunze urashobora gukunda umuntu hariya kuri ntuze ku mayikra uko nyine ukumva ati ahubwo ngo mbaceshoka ngenda na kamera nje kumubwira ati ndagukunda abahungu biki gihe mwuba warahe kumbe ni hareshe ibiro shima zohorera uyu muntu jashima kura uyu muntu sha apenga ndakwinginze mpimpande.
Okay. Bakunzwa L9.
Ndakwinginze.
Vrama bakunzwa L9. Murabona ko anyankiye akongira nkora ko nshobye kose. Ariko nubwo nzo gusa nubwo ngenda. Ngira ndabwira jambo rya nyuma. Ijya najye rimeze gute? Vrama ibiro sibyo vrama ibiro sibyo bituma umuntu yanga. Kandi sibyo bituma numugore wese ambeye numuntu wese ari single asho kuvuga ati ngo aka ibikini biki ako ahanini n'urukundo
urukundo kwa hehe kwa sangara n'ukuri ku imana jese ni rwanda nagukora ko ngo bagusohore ndagusohore baragukura bagusohokane kandi ahanarije kuvuga umwe wenyine ashobora no kugukura ngaga gusohokana kandi namanya mushiramo kuko si mu buryo wawe wabonye Gucci ngo yabyagenze ukuca bibaza ko nawe ariko bica bigenda just ndikirimbiro bya bose sha
okay so please musomora ko nguriki so nguriki basi kugira ushaka kunyemerera ushaka kumema amahigwe ego wanwenzura subira
gana gutwenze nyine na cyane cyane bajye bademo bose mugendana none ni jewe rero iwanje ni wacu ubona kubishobora
so mama Samwera cyane ubwiracu urukundo niro raba ngo niro raba ibiro niro raba n'ubuvyuwe
aho kwemva imbere sha ntarirwa ndahamagara bagusohore nk'imbwa kandi uri umuntu muzima
uko vraiment kuri mama Samwera nkuri ra vraiment ramporeza umutima kuko yigikomere mfise
niwake ahubwo urumbe basuke ko nayo sase kugira ntihazigare n'akanyota na gake akohoreza umutima aha
so please nkuri wanyemerera basi
yacu ndenze ugwamo ndagusabye yacu ndenze ugwamo nice yacu number 9 ntumbaze juse usuye ko ndenze ugwamo vrema baragusohora nabi kandi ntiwibaza ko ndafite ushobora kumba no mengo ndagwaye mugabo ndafise abantu bashobora kugukura ngaha ntiriwe mvuga iririmbwa bazaba gutaye hanze kandi ntuzuvuge ko nagufashe nabi nabikubwiye mugabo ntuzuvuge ngo nagufashe nabi
okay please nukuri from andazi
ari hivyo ubukwiye kwakira n'ibyo utakwiye kwakira umutwe wanje ndagusabye kuneza yawe fata mikro yawe isoke nawe samwera ntiwitega ko ari urukundo no guhajera kiretse ijuru rimanutse rikaza kubyemeza nagiye nyine no banza kuraba kwa ijuru neza
samwera so please
bitu gani wewe mbona unaganganiza staki
ako samwera
staki
none ariko none ibyo ariko kureka turashaka kunyemera yani hari yani nubwo hamwe basi unyemereye nuko rino kureka true love hamwe bikunze ukambera umusha ukambera
umufasha ugereke abandi ubwo rukundo apana samwera tuge ndugereka abandi jewe no ago nyene rukundo kwa kandi ngiye nakubwira utanyumva jebra turababa
why
bandugu bayama bandugu bayama je ndakwiyamye wa mungu ndakwiyamye nene nakwankiye ushaka iki
cyashaka kunyemerera
natunesha mwana sha
ariko soko kuko tesha mwanya ibyo mvuga mbekuye ku mutima
nakubwiye rimwe kabiri gatatu sohoka kuneza ya wasi sawa uranyumva ntunyumva
mama Samuela so please tunabwiye benshi barampebye bambwira mama ngo meze kunuko ariko nawe vraiment none nizeye vraiment
aronyitse tuzinanye he nawe kugira unyize nakubwiye acundenza ugwamo nakubwiye ko kitakunda
ako please nukuri please ndagusabe
nusabi nakwiyamye ndakwinginze ndeka ambu takeneye ko bagusohora nkimba
ndagusabye nukuri so please Samuela ndagusabye nukuri from ara nukuri bijya kunagenda cyane
tayize agira cyane mwenje nabigucishijemo nije ariko mana yanze jebuka wa mungu ngira nuko kuma ushaka baze bagutwenge usohoke nkimbwa ngaha mu rurugo ega je naho no gusohora bo gusohora akubwiye rimwe kabiri mbe mpande kandi nakubwiye rimwe kabiri gatatu mbe mpande sohoka bari nuko kuko imana mushaka ingwano je hagati yanje namwe sohoka kuneza yawe irengana sohoka bitugani
please Samuela
Eva ne umunsi ndagendewe kabisa tembere siwende ko ndabwiye tembere
nukuri
avid shima none ndababaze ikintu kimwe mwebwe neza karashitsi ngani neza mu kirundi muze mubona yuko Samuela ari kirimbiro ry'umuntu wari wese umva ndakubwira utarakenera ko ndakumerera nabi isohoke bakubeshe bari yakubeshe namba ari wakuzanye ngaha yakubeshe katika
ariko cuno bigacu sibali yambeshe nimba bali yambeshe
shima
Indra, Samuela.
So please. Urumba nyumba ndimbere. So come.
Eh, buke. Ukunzwe Hernan babonye ibintu bibaye. Buke.
Hanze.
Ewa, buke.
Bab. Turiya.
Oh, buke.
Hanze.
Buke.
Wende bro.
Okay, bakunzwe Hernan murabona ibaye murano ko ndenge gusaba urukundo ariko bakaba banyanki. Okay, ako why nagiye hanshi bakanyankira kandi akankubita amakofi ariko uraba ibintu bibaye jya guhera ubu jya ubu ndarahiye ngira ndavuge nimbadya kamera ubu ndarahiye nta n'umwe ubu ngiye kuba singo kandi ubu ngiye kumva ubungiye kuba singo ubu nta rimwe dusaka kwirukira kiretse banyirondereye. Okay, bari cameraman 20.